nari kumenywa naruwo kurimbuka ndebye mu busaraba nkuruhukiraho ashime uwambaguwe nzani ikingo ngushimire nzani iki cyakunezeza